Hello people, it's your boy Jay Simsani. It's your boy Jay Simsani here, or DJ Jay Simsani. And you can listen to my sound through my YouTube channel, Jay Simsani. You can follow me on Facebook. You can WhatsApp me through my WhatsApp number or Telegram or my telephone number 07-1885-8968. 07-1885-8968. Instagram, Jay Simsani. TikTok, Jay Simsani Comedian. Facebook, Jay Simsani Comedian. God bless you. Let's go. Peace. Hello, people.
Ang'eyo ni duogo japuonj. Aiyee. Rwaka e dala. In kidwaga poya baba o. Ye itera e dala parwora. In kidwaga poya usep chunyayo. Ye irwaka e dala. In kidwaga poya o baba o. Ye itera e dala parwora. In kidwaga poya usep chunyayo. Ye irwaka e dala. Atembe tongen makale. Zona kwa ipile mondiwe mondo kidwaga poya ya Yesu ruo ye irwaka e dala atembe tongen makale pile zona kwa ipile mondiwe mondo kidwaga poya ai baba oh ye irwaka e dala hoyo chunya gombo dala Chenga nini giwanga Hinkiduga poya baba Yo itera dala Hinkiduga poya ya Yesu Yo itera dala Chengma tieko woda maepi Okana chunkendo nyaki chengi kopi Omiyo kiduga poya baba yo Ye irwa kadala Chieng mateko woda haka epi Okana chunkendo nyaka chengi kopi Omiyo kiduga poya Ai baba yoyo Hien kiduga poya baba Ye irwa kadala Hien kiduga poya sepa yoyo Ye icho paedala Malaika romo neji jogo mano yero waruk Parienda lo noa jogo mano dagi donji So eno ben malis Hien kiduga poya baba Ye itero adala Hien kiduga poya kwa Yesu Osepa kiduga poya Kekawea osepna Yeah. kumoy moro magena diera Dove bro lo duong negi tekone Mono negi herane siko pile Yesu makadeudi nonga longa Weha ulu uche madongoma Moko da miroko ya miloso ya Neke to duto marijengi mana iloko ya Eso sepji duto Anda pimigi na Gikmiti moru oda onge dana wanyalo Donge ne onano kaka na wasandore Donge uparo karicho nadwane
Samal wenyo juki, kajule muringi, kado nibura. Yo mane ungiyogo Moksud buti giparo ni chido Chomo wangi kumuro Nuyopi wangi gingono mogudo Nyasaye nitie Nene mochungi joge Nyasaye nitie Nene mokedo ne joge Nyasaye nitie Ura mungano nikare Chichikodi, kamini ne odithie Nemo kukwothi gimi mirima Sama jiyo chokore Giwoyo kwa migi gado kuchi Kiku iwilga Nyasachi ongei Gima niyo tingelwete Ikiluoro weche dhano Nyasai nitie
Jaber kuningi mama Yesu na Rafi
Ma Yesu na embasungo Ma Yesu na Ma Yesu na embasungo Ma Yesu na Ajabu jaber kuningi mama Yesu na Ajabu jaber kuningi mama Yesu na Rafi
Ma Yesu na embasungo Ma Yesu na Ma Yesu na embasungo Ajabu jaber kuningi mama Yesu na Ajabu jaber kuningi mama Yesu na Rabbi
Ma Yesu na embasungo Ma Yesu na
Ma Yesu na
Ma Yesu na embasungo Ma Yesu na Ajabu jaber kuningi mama Yesu na Ajabu jaber kuningi mama Yesu na Rabbi
Calvary. Eka no koko ato ya woru moduto. Yesu, Yesu no locho. Emsalaba Calvary. Eka no koko ato ya woru moduto. Yesu nene olocho na. Nene olocho na jawa. Musalaba Calvary. Eka no koko ya woru moduto. Yesu. Yesu na nene olocho. Musalaba Calvary. Eka no ko ya
warumo
tuto. Yesu nyalo. Getsemani kotie kolemo neki make. Jadolo matuong penje penjo to linga linga. Negi tere nyimpila tongat nebura. Gitere nyimpila tongat nebura. Joya udi yuak gure gure oromoto. Joya udi yuak gure gure oromoto. Negi chwane yesu ni adie. Negi anye kagi nyere jawa. Norwakne kondo kudo ewie. Noting obao korye yo goligota. Noting obao korye yo Calvary. Noting otroche korye yo goligota. No locho ratire lela. Yesu wa mieduo. Kawono watingo nyingi mango. Nini locho na.
No, 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 no,
Kata namu demo dino yo, kata mi an benda rito rabi ero kaman ana biro chung kararita karito ngono mitimo na yesu abiro chung kararita karito ngono mitimo na
Yo soy un cuento, yo joherana na lamo yesa yogwedu joherana baele yesa yogwedu joherana
oweche ya lamo asa yowora muchwe opinge baele mba yesa yogwedu joherana
na lamo yesa yogwedu joherana baele mba yesa yogwedu joherana
podosa akwayo wora moloyo lwenje baelemba yesa yogwedu joherana
na lamo yesa yogwedu joherana.
Injili mane Yesu noyalo, injili okonyo ya. Injili chungo jogo mitiro, injili galagala. Injili mane Yesu noyalo, injili okonyo ya. Injili chungo jogo mitiro, injili galagala.
Nyingi Jehova, inemiromo na paki nyingi Jehova. Thank you. da dir kodi migodi konyando yese mani duke lemba biro dok nyaka nyajanja yese dir kodi
akwenyu
mere manya ndo lo ndo weyo kodi
akwenyu mere
yasa ine ono imma biro luwi
akwenyu
mere ine ono ibedelere nyima
yasa
ine ono imma biro yeri Telo bejo ringi loinyo telo biro lokore Yesi beri ya telo ino kani lokiri
Yeah.
tho chari utiego kalo sama niro wuoyo okwadhi medo muya na irogo osiptal chari utiego kalo sama niro wuoyo okwadhi chiemo gi ume ahero okwadhi tho nanene gi wamani mana pok apenjoro osiweyo kose tho yawe yeso wanenang'o penjoro mosile yo kosa to yawaro wanenango kare yuecha yuecha nomi yo koso wuoyo noiro monadi aero aluori yueche ni kibira nomi yo koso wuoyo yueche ni marura aero aluori yueche ni daimama nomi yo koso wuoyo yueche ni madare jordan mualo Donge yueche yueche nomi okoso wuoyo Noira monadi chieng' apimu kake chal Yueche yueche nomi okoso wuoyo Yesira monadi chieng' apimu kake chal Donge yueche yueche manomi okoso wuoyo Meche ni baraka embaka sivile Donge yueche yueche nomi okoso wuoyo Muya na irogo sipta Nonga yueche yueche manomi okoso wuoyo Kosi chimo gi ume na irogo sipta Osipe jo uondiji osipe biru uonda Yesipe do siepe na ino kani uonda Anyuala bejo la kere anyuala biralinga Yeibe da nyuala na ino kani linga